Bravo. Oh, o muito fundile. Ulo thomela thina. Awu senkingela mfana. Ha, uyadlala la kithi usuku thomela laba. Abafundile. Aba ngawutholi umsebenzi. Nalabo abehlaniphile esikoleni, abangatholi amathubo okuyofunda. Ngenkinga ekhona. Yabo. Thina, thina satshelwa isitifiketi, sathi school leaving, hambo sama. Shiye nje isikole. Ubona sibantu nje, nasifica phambili mathatha. Hawu. Ngifundile, uyiqhokane, nomeneboard, yini lokho, omeneford. Ngana kahle, yini lokho. Ya, hey, makukusebenzela wena. Team South Africa siyayisaba manje. Nezwa kudala kuthiwa, mfundo is a key of life, ha? Not anymore here, like South Africa. Game gone. Wanted to listen to Sansa Airport. Sansa Airport, I'm sure they go to Sansa Airport. I'm fundi. Sansa is a piece of fundi. What do you talk to 200? Aye. It's a very good Zaka Bafan, aye. I can't. Mako Mako Latina, ja, sorry. How's Amma by? Night. I'm a panda. Tina. Who is Sansa's panda? Tina's